chume na kama namba waisome hata tukigombana wasione washike jembe wakalime mapenzi mazuri wakutana wawili wanapenda sitivishe washauri watasababisha tuje kugombana.